kama William anaendelea hivyo sisi tutaweka yeye ndani. Tutaweka yeye ndani.
No, 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 no.
Mungamu anasema awekwe ndani. Shenzi sana yeye. Shenzi sana yeye.